Kamalam Dungu Dintle Maphala. I'm a young female farmer. Dungu smallholder. The farming nge Angora goats, then ne Brangus beef cattle, dinazo ne Lomen brown layers. Namhlanje bendingena kwi competitions zika WEA Women Entrepreneurship Awards and ndiphume first place ndafumana ne 30,000 encima ndizoyithatha ndiyo reinvesta kwi farmer so that izokwazi ukukhula ndifuna ukungenela ku next category ezayo ndifuna uba yi-commercial farmer ndifuna uba kwi stage esiyi-1 nje ndifuna uba kwi-commercial farmer so ndizothatha le mali endifumeneyo ndiyokwazi uba mandiyo reinvesta kwi-farming.